muraho nitwa Ted Maly. Abana bose bagomba guhabwa amahirwe angana. Murakoze.